Kameweza imeweza na kakienda basienda na Kameweza imeweza na ukibebwa basibebwa na yo. Kitu safi and chain chain. Mali safi and chain chain. Kitu safi and chain chain. Mali safi.